Molo bahlobani makaleli igaba lami ngeudoda waphungula aka King Langabi makusukula khona ukuqala la mntana sika kwenza ukulungela ucindezela like button ne subscribe button ungakhohlwa ke ungilandele lapha enkundleni yokuxhumana eyazonge Instagram @king_langabi yeba fowethu sasisakwazi ngisho nokulala emakhanda kuduma nje u DJ Hlo umbuzo omkhulu njengamanje uthi ingabe ke u DJ Hlo sizo Dr. Khehlelezi ukuthi anqobe ingoma yonyaka ngikhuluma nje sekusabalale post enkundleni zokuxhumana ebhalo ukuthi ke ngibonge lapha Dr. Khehlelezi ne-IFP lombhalo kuveze ukuthi ufakwe ekhasini lika DJ Hlo. Lo mbhalo uthola ke inqwaba yama likes, ama comments nama shares uhambo uzofinyelela nakuye lapha ku DJ Hlo uqobo lwakhe. Lo DJ okhula ngamandla ke ngabalandeli njengoba ke kade ke nabalandeli abangaphansi kuka 14,000 ku Facebook manje sebesondela ku 50,000 wazise lapha ke abalandeli bakhe ukuthi ke lo mbhalo awusili iqiniso. Ubhalo wathi fake news, ngicela ke nibike le account eyifake maduzane ke ngizoba lapha ke ne press lisa abantu abaningi kade sebe ukhole ukuthi impela ke lo mbhalo uqhama ukuye lapha ke u DJ Hlo. Mina ngale kwethu ngizofisa ukwazi ukuthi lithini uvulo wakho kwi comment section. Ungakhohlwa ukucindezela like button ne subscribe button ongilandela ke enkundleni yokuxhumana Instagram @king_langabi for me usomdakadaka ngithi ba senghembe.